nshuti yanjye kandi humura nshuti nkunda ngaho rero mama
yeza ginamana nare noneho nzaginamba nziza na bavandimwe n'inshuti nzaginamana mwe
nzakukura ishyamba Mubakwiye